Nyamesuroni ba ahemfo mu medikan wɔn mu baako hyɛ aseɛ sɛ mewura mesrɛ wo meka sɛ saa ɔbaa yi ne mete fi kurom mewo ɔba ɛberɛ a ɔne mete fie hɔ ansa akyi no ɔno nso wo ba na yɛn nko ara na yɛte fie hɔ a obiara nka yɛn ban no ho nanso anadwo no ɔpere kɔdaa ne ba no so kum no na ɔsɔre anadwo no faa me ba firi me nkyɛn ɛberɛ a mada ɔde ne ba a wawu no to m'abasa so na ɔfaa me deɛ no kɔtoo ne nkyɛn ma a ɔdaeɛ adeɛ kyee a mepɛɛ sɛ mema me ba no nufoɔ no na wawu nanso anim tetee kakra a mehwɛɛ abɔfra no yi no mehunu sɛ ɛnyɛ me ba no koraa ɛna ɔbaa a ɔdi ɛkan no nso sɛ daabi deɛ wawuo no yɛ wo ba no ɛna deɛ ɔnwuiɛ no nso yɛ me deɛ no enti ɔtwe asɛm no saa ara wɔ ɔhene no anim na ɔbaa nokorɛm ɔyɛ abɔfra a ɔte ase no maame a ɔpɛ ne ba yi asɛm yie no teateam sɛ ao daabi me wura fa abɔfra no ma no mesrɛ wo nku no